Bull, 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 bull. Vyuma amevichelewesha bara. Ajali kwa Matias hapa. Leo vikitoka hapa kama vimefukuzwa. Eh.